Lulu, Matumbi, in a collaboration again. Lulu, start it, do it, hey. Galimoto zikuloa
each and every day.
Nisewu yake yomwei
kumwanza ndukaro
nanga bodi yanga sitafike.
Watu
kuti choko site seta ndika fike kwe itinu ngati ndainda mwashangu tegu ndi wana wakare. Kuti choke baba ndilu nka fike pa crossroads ngati ndainda mwashangu tegu ndi wana wakare. Choko tente chii, ndika fike pasi sepi. Ngati ndaenda mwashangu, ndiku ndi wana wakale. Kuti choke kulikuni, ndika fike kweli ya chii. Ngati ndaenda mwashangu, ndiku ndi wana wakale.
Kama panga plani, muzika nizila patsokolo bulani. Kama panga plani, muzika nizila patsokolo.
Iri ndi fusa nzanga ndi mafuna tundi fuse koda nkapanga plani ya nzanga nkaganiza jana kaisa kuti dziko liza tanjaka cha 2000 sana dziwe kuti riza figa mpaka na tule chifungwa chaka ngango panga plani ngata kumanga nkokwe sana ganize konkom kuti taunitza ku leo muzinda wali longwe sunga yende majangu kani moto nzo julu kazedi misewi omwe ichi kuchokela pa community mpaka kukanengo nsewo funika tapoli ntizi yenda majangu. Matumbi dia widi making a me horn. Lula alongside koma singa nice.
Kama panga plani, muzika nizila patsokolo bulani. Kama panga plani, muzika nizila patsokolo bulani.
Mwenye zutu kuko mkubwere tabe mwakampana kunja zutu kuko mkubwere tabe. Koma office mungo manga inuyo afupibe. Mashop mungo manga inuyo afupibe. Closest nyoko ngola koma ikujeperabe. Tukufuna nyumba stali stali kuposa kangombe. Kumaputo nkoko ngola ntunu kuposa kulirongwe. Koma kuna ningondo yopya zaka zakare. Nimafuna Malawi nzanga jonde mundi mvetete. Jeni titenge po gapo tukula nzinda lidongwe. Ma street rights mulibe ngati nkhalango ya lengwe. 43, Elia 9, 44, 49. Jeni tikwila ne manja jure nzinda lidongwe. Kapto izo neka kuti kapito iyo. Kapto izi dzika kuti nzinda kuma uho. Lidongwe ndi kwa tukucholo bola kucholo. Lulu, do it.
Kama panga plani,
muzika nizila patsokolo bulani.
Kama panga plani, muzika nizila patsokolo bulani.
Kaze nwanga mapunzira ku Australia atabwera anakatsikira ndege kuka muzi international airport ndinapita kuka mujingamira nati ya yamene awone zinda olirongwe pangono nadusa naye pa area 10 kudusa naye pa Pacific kena konalo wanaye pano Capitol Hill zafika na state center kuzabwerera naye sokadusa naye muchilambula kuzakhota naye pa Shoprite kuzakwera ntunda kupita naye pa Crossroads nafika naye pa Crossroads kuti ndinjesera nchiyovuta kwambiri pa stairs ndamona wandifusa inu Matumbi kodi musite mondeti fika nthawi yanji naona ngati chipongwe bwanyi ndikuti yepai papa ndeta maliza kaya kaunu. Imagine that. Jinkafuna kumanga ine jinyumba kusesenta kujacha chitali jama 4100. Jinkafuna kutimu kama bwera kuchokera kubrenta ya muka fika paka mpata jizingone kama mamba Matumbi Tower. Welcome to Lilongwe. Please drive safely. Mugama jora kunjinje muzijo na muli chakuna mitete. Mugama jora kukasungu muzijo na muli pantengo antenga. Nagabe mpandrama kumabanki. Eti kundika nizanso. Komadwinu munalibe na fejisoni. Mubembe. Kudi ife nyumba ya tikazama nganisa ntumba mwatu. Tizakale na nujisoni.